Yes, I want it.
Yeah. I hope you get try still.
Twenty gentlemen. Round one.
Point ya tu wazima.
Nimekula lunch.
Makula lunch.
Nimekula lunch.
Ah, sawa. Chukua wetu, chukua wetu, chukua wetu.
Ah.